bazi ya yena gahlaliseki kanti yena ke sehlose bota ngeke sehlukane mina nawa sijabule beba sihlubusha bethu thina asijabule baby
Uyazuyashisa, uhlanyisa indoda zangifihle Duma wena unjengomshini Into engayini le bayifunayo
Yini ngalaba My baby Yini ngalaba